yatanipata tabu, misi kujali kakufuata tabibu. Nia yangu uwe uje we unitibu, na sikujua mapenzi adhabu. Ona sasa unavyoleta maswahibu.
Producer, thanks brother. Come on go baby.